Stinga. Stinga. Asoze ndibhile mna, asoze ndibuyele dawa, asoze ndikhoshe, asoze ndibhile mna, asoze ndibhile mna, asoze ndibuyele dawa, asoze ndikhoshe, asoze ndibhile mna.
Bashali yambile cause I had to finish this song. The fans is in buzilu buya nini cause it's been long. Andazi namu suka nvele ngagun sika ngapakata. Ndina chance okutshela ngamachita plus no mangati. Amachita yokele kunafitalwe bete kasi. Lentwana strange sengxakini khatywa ngabahlali. Buwa qokelela amachita kube busy ngekwe sibangeni. Wichaze sometimes ufika ufotsha bulinde koni. Sobona nawe uphuma kwakho izinto azikatshintshe kasi. It's the same shit ngapha kwethango. Petty man, only keep us a dalus fees and a fence, a sacabanisa, natis is a patanisa, machita, and I was a sewa by OG. Respect ya, koji sakanya ngapa ya. Tangi kumetik 2012, I met a brother who's Stinga, no Stina, banya, but it's gama well and now. Ya, I feel we feel oxala, I am do ya, yiva.
A souls in the evening now, a souls in the booyah.
What I no buyela peku satana kafuma womangati baya stressa kazi soba krem kabuseka so Mr. Lolo funi trexako songe sikuwe kazi.
Oh stranger, ongu ya kolisa fo maxima, msipu ya kolisa fo stinga, ayandu ya kolisa songe singeza, songe ya kolisa fo stranger. Ongu ya kolisa fo maxima, msipu ya kolisa fo stinga. Ayandu ya kolisa songe singeza, songe ya kolisa.
Asoze ndibhile mna, asoze ndibuyele dawa, asoze ndikhoshe, asoze ndibhile mna, asoze ndibhile mna.
Is in the bag.